ensare adwuma na boa amaga na mpuntuo atimi akoso ye kan ye kan no ye nyi epoye mantam emfamfiri mu sa wo hwe nneoma ahodo bi a etwa mantam no ahia eboa ema amamf efri amanone ena fe yenyan yenkase yeman mu ekoho a ni nyina na okwaji wani ebi ene adome bridge ye hwe ensu a efri abotan mu etene eba Ebri Industrial Center so eka ho bi afei wo ko bid industry na kye se entoma wo ye no oduma se krobo ne papa ene se de ne fesitie afei ye ka hotels ahodo ankrofo de woti ekotum se adwumade bi ekoso na we mu emma ankrofo ahodo nyina eba oman yi mu a ne nyina no emma ensrahwe adwuma no ekona nim wo hwe se de epoye mantam eho onwunu odwa afahye no so se akuapemfo de hyehye so a na efe kura kwa u istansu edru hona afashe yi wade sheshe swa paragliding enso ekoso ewa ojua no mountains ani nina yi eya adie bia echeche omanfo wei eya nyoma huduo bia ekoso ewa empate muho na mfantia kwa mensini no abegro ene ya na hii nkuro ni nina no enyoma huduo ewa hua ampe ni mfuo eyi ni nina edia ba ebwa ema enyoma huduo bi ye unubida no ekoso eno ena UTV Central 4 ene a banker chepenyo won fantia kwa owura abas fuseni etwetwe enkomo ema wo kyerɛ sɛ assembly no ɛyɛ adwumaden sɛ de ɛbɛyɛ obetimi ama mabuna nya adwuma yɛ ɛwɔ mpata mu hɔ
ye wogidi sɛ tourism ɛbɛ ma district assembly the income ema emri bi bɛba yɛfa yɛ ni to common fund no so ye yanka sɛ be generate internally no ɛbɛtumi akɔ anim a ɛbɛtumi aboae
Enu achi no nimonyamfo Julius Debra a wono ye epoye mantem sofo asese wo firi ho wono soso edutudwa a wo kyerese wo mo hwe kwan ye obefa so adane dane nyomam ama mebuna nya adwuma ye e wo saa enyoma hodo e wo mantem ni mu esan se do so pa yiye enti obetimi aye bibia fa ho mo wanya adwuma aye
ye hwe nyama ne calculation dem se 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 isi region ye twa strategy Ninti e chom hunu se have tourism se bi obi a ye have conscious se obi a bona pom din ho ban na o hwe meme dane kwesi ara na pa nko ho atin kran na so mu nyina de atro manu se se mo fro a bribe pon as a way of exercise e ni kan in fact santa na pa bi ti ko jira o hwe ni pa nim penfo pa e bi ye juma bank doctors ni ade but eno no ye pese ye se o mu kran mo Sabia Nipan do read in your crank at the whole across Soyano for Munina, be a may exercise or be polished because people know all through now than a year cold. A year cold and say a good force, eh? Won't until now the Humania didn't say, I don't see a dear back where I cross.